jopuonj kuonde moko maricho richo. To kata ka gisetimo kamano, gidhi gi downgrade, gidwoko piny capitation mar medical cover. Koro nwachich ni kose kae nitie mibabi moro motimre medical cover. Jopuonj sani tho e osiptende moko onego bed ni tho. Jopuonj nyalo bedo kamoro kuom ndalo ariyo kata ndalo adek karito gimiluongo ni authorization. Ma TSC kokikre gi minet ema nyalo mana timo that authorization. Mano TSC ema notimo. Manyo medical cover momiyo japuonj substandard cover. Part of our demand en ni japuonj onego mi cover kakimiyo jopuonje moko. Jo civil servants mantie ng'ato Tomodege, doktergi botergi e comprehensive national hospital insurance fund, NHIF. Mano cover maber kabisa. To kata jopuonje wa moko manie sector mar polytechnic, benose kao boterie comprehensive NHIF nikech nogolgi e TSC, botergi public service. Mano nyiso japuonj kogol e TSC botergi public service to dhi winjo maber. Koro, wawacho ni mae TSC nyaka ng'i a review mar medical cover nikech wan jopuonj ng'ado wa medical covers ariyo. Iro ka japuonj ng'ade NHIF moke en comprehensive ting'ade minet. Then imiye medical cover moro ma low quality. Mae hinyo wa jopuonj wa mang'eny tho. Wawacho ni gi review mano. Nitie karka promotion. TSC nogolo scheme of service without koko giwuoyo gi jok manie sector mar somo no. Nokoluong kupet, nokoluong KNUT, nokoluong jonyuol, bokonyuol organizations duto mondo wang'i kaka wanyalo idho ngas jopuonj. Bagi biro gi moro miluongo ni CPG, Career Progression Growth. Mae, gigolo job groups mani jopuonj nitie kaka JKLMN, odhi o create gimoro ni CBD, BCD. Koro, si kaya iroka gini kata auchiel, di kaya ginabij. Then, gintie bands moko ma jopuonj di stagnating. Kiso keto chopo kanyo to yunge gimitimo, okmi promotion. C4 is one of them. D ariyo, D angwen. Wadwaro ni gigyo goal. Iyido ka ngato niye C4 e secondary, tomoro niye D4 e primary, ja D4 e primary cha en administrator, tomap secondary ni sota administrator, osara upogre. Jiario niye job group, tosara mupogre. What is the solution? Wawacho ni CBG ni okwadwa, odwokwa back to career progression. So seche ma TSC wacho ni poko yudo pesa from serikal, gine mane gidhi gi create kata giloso job groups moko mupogre upogre bagi widen brackets kama miyo japuonj dhi to nywanjre kanyo ma japuonj miyo mana promotion kodog hingana achiel to retire moko retire without promotions to jopuonj mupogre upogre. Wadwaro japuonj kaka scheme of service nete imrega nenyalo yudo promotion kata kani e class. Sani koro chuno ni japuonj nyaki bed administrator to CPG no githi gimanyo principle unde moko manose golo e teach kata no golo e office bokete jopuonj nikech gimibabi mane nigi disciplinary issues nose embezzle funds gikwalo pe school bokete gi nikoro gine ordinary teachers but because of CPG jopuonj go odhi okaw gi back to work gi omigi skunde madongo dongo ni CPG wacho ni japuonj kosebedo principal to ok nyal gole kanyo mano e kaka wacho wan jopuonj primary jopuonj secondary.